rero hariho intagondwa z'intwaza ngabo zari zabaye ibirara hariho n'abasoda bato bato Kaporali Philibert Ndu w'umukamba batazira kiwi yari yahawe amategeko yo kuja kuzana Ngeze François ako kagwi kari kashinze ko abo umukuru w'igihugu reka twumvirize Kaporali Philibert Ndu w'umukamba
Ijoro sahindwe tubagera turazana Ngeze turamushikana mu kambi ndamukurikirana uko rore yiwanje ari imeze ndamukurikirana gushika isaha zitatu n'inusu mu gatondo umukuru w'igihugu yagaye militori bamushikaye umuntu yamuzanye n'ibintu bikomagu amukuye muri kamuha radi ko yari ishobye tamajo hanyuma rero niho rero pere mu pasayine so mu gitondo n'inusu umukuru w'igihugu bamwica ariko bamenana Ngeze rero yari yavuze ati nta mugabo atwarira ku nkundo mu nama rero abo bafite baciye bagira nabo baciye bigirana kugira bagira inama hanyuma ibikorwa bibandanye nk'uko yuko Ngeze yaciye afata ijambo aravuga yuko yemeye kuba umukuru w'igihugu hanyuma icyo twaciye dukora twaciye dufata tumujyana ku irade
imbere yuko perezida Melchior Ndadaye agandagurwa yari yamaze kubona ko atakunda ibiza kugenda yararindiriye urubanza izo ntwazagabo ziza kumucira Philibert Ndu w'umukama araza kutubwira ingene yabona umukuru w'igihugu ico gihe
ingene yaramerewe nabi kuko gihe avuye muri kambi ya kamuha wewe yari yamaze kubona yuko bikomagu amaze kumurifra yari yamaze kubona yuko atabundi buryo atasaganirizo atabuhungiro urabona umuntu yashunzwe n'abasoda amajana n'amajana ukazubona abahe aramutanze nta security iwe yayijeyo ibintu byose ngabe n'ibyo urumva rero yasa umuntu nukuri yari yapfuye ahagaze
Sentare yabambye umukuru w'igihugu yari gizwe n'intwaza ngabo zabiteguye yaciye iheza gucira umukuru w'igihugu urwa pirate Philibert Ndu w'umukama aravuga amategeko yaciye ahabwa ayahawe n'izo ntwaza ngabo yabona y'ukwica by'agashinyaguro umukuru w'igihugu
cha muri batayopara amaze gushikaho rero niho haca haza abafite bashika kuri 13 hama barashika mu kambi baragira inama umukuru w'igihugu bamwinjiza muri mu kabiro kamwe basha rero barakorana bagira inama hama mu nyuma bikomaga cyasohoka caravuga ati bo mwebwe igikorwa cyanyu nabashinze ni mu bishyire mu ngiro hama rero twebwe icyo twakoze twagize ibyo tubwiye nk'uko ari yabitubwiye hama mu nyuma turagira turamuha raporo yuko igikorwa dutumye kirangiye c'est-à-dire umukuru w'igihugu apfuye oya hakoreshejwe umugozi umutimbu gitayo bayakoze mu nyuma kugira ngo kumbure fite tirara ushobora kugira ikintu wihuta ukibaza uti uyu muntu kumbura hapa byuka ariko iyo mbuga itayo bayakoreshejwe yamaze guhuye uko twari bane nyine nari mu je tedi nombe
abibuka urubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu muribuka neza ko intwaza ngabo zose zitavye sentare atanumwe yigeze yemera ico yakoze bose bavuga ngo abasoda bato bato bari bagumutse ntibari bakitwubaha bakavuga rero ko bari bafise ubwoba ariko rero Kaporali Kiwi Philibert Ndu w'umukama we watigashwe nta musoda muto muto n'umwe yigeze akora ica tatumwe n'intwaza ngabo zimutwara
sinumva ingene wotegura ikintu hanyuma ukagitegura neza ukagiplanifia ndetse ukarinda ushika no muri execution hanyuma ukagira ubwoba mu nyuma mugabo ubwoba kumbure baba base nuko mu nyuma byase ibyo bifuza ntizabishika ko neza urumva ngo bashikira intwaro uribuka no n'itariki ya 2022 ko bagiye muri eta major gusubiza intwaro ngo bayisubize abahutu nabo bakanga ngira inkuru yimvaho Sylvestre Ntibantunganya mu mubazi n'umuhisi ntajyamira ibyo barabizi
Perezida Ndadaye igihe c'isaha zine rero yarahejeje kugandagurwa hoho mu makaritie nka yose hani Bujumbura abahaba barabibona kuko ako kagwi karaciye mu mabarabara nka yose mu biduga vy'intambara mu majipe ya gisirikare no mu makamyo berekana umunezero ico gihe rero umukuru w'igihugu ahejeje kugandagurwa François Ngeze yaragendeye abasirikare haba ku kibuga ca Batayompara muri Kamuha naho yaruhukiye muri eta major yabasaba kubaha ubutegetsi
ko jewe abasirikare aho nagenda kubambwira ngo ndababwira ijambo hanyuma saa tanu n'igice kandi ijambo nababwiye ni ijambo nshobora gusubiramo nababwiye nti mu bintu byose mubwirizwa kubaha aba bategeka
ivyabaye mu ijoro y'uwa 2020 rishira uwa 2021 gitugutu 93 rero ni byinshi ntitwoja ngaho ngo tubabwire ngo nivyo gusa uretse ko vyabandanije bamwe baciye bapfa ibibanza mu bari baheje gukora ibara abari hejuru yavyo nabo nyene hari uruhara bakoze ivyo rero niyo yabaye intandaro y'ubwicanyi bwaciye bwaduka hagati mu gihugu
ubu bunyotewe amakuru y'imvaho yatohojwe kana tomoy umviriza Radio Afrika Africaine ijwi ry'abanyagihugu
baciye bamukurikiza abafasha biwe Ponciano Karibwami umukuru w'inama nshingamateka Jules bimaze ubute icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Richard Ndikumwami umukuru w'ibiro vy'iperereza Sylvestre Ntibandunganya wewe yacitse ku icumu ahungira mu Kamenge aho yamaze iminsi ne atazi ibiriko biraba ataranamenya yuko bagandaguye umupfaso ni wiwe Zebia nibizi yarazi yuko wewe ata politike bamuhora nkuko abitubwira
maze kutahamvuye mu nama y'abashikiranganje mu masambiri n'ice saa 3 nashitse muhira twari ko turagira ibikorwa cyo kugira neza inzu bayisiga hanyuma rero hari n'abacindasanze muhira bari baje kuramukanya bari bazanye n'umupfaso ni wanje baramara higihe mbere bataha masaa 5 hanyuma saa 5 turafungura tumaze kwesa gufungura tusa kuryama mugabe ico gihe kubera kuko bari ko rasiga peinture marangi mu nzu icumba cy'iwacu twaryamamwo peinture yari kinuka cyane hanyuma kubera umwana twari dufise yaramaze amezi ane apfutse twabona ko atashobora kurara ahantu hanyuma bavugwamwo urya muntu uko wa peinture bashobora kumugirira nabi hanyuma umupfasoni wanje acagenda kuryama mu kindi cumba kiraramwe abana niho rero mu masaha 8 iyo telefone nababwiye yashika hanyuma numvise ibyabaye ibyo biriko biraba ndagenda ndamubwira nawe arabyuka araterama nk'abandi mu kugenda rero je ndamubwiye nti nishitse mu mutwe nti wewe ko atavya politiki urimwo nti ngira ngo ibyo ntacu bikurabako nireka jewe ngende nti naho ngira boza bahiga abantu boza bahiga jewe mugabo ndahapfuye ibyashitse nasanze kandi nihenze uko abantu atashaka ni bantu banya gusa kuri umunyapolitiki ndimo bashaka nibindi bintu kuko baci bamwica ku munsi wa kane mu gitondo itariki 21
amakuru y'imvaho ni kuri Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu
naho mwumvise yuko abari bajejwe gucungera umutekano wiwe batashoboye kucungera neza hari n'abandi bagerageje uko bashoboye mugabo birabananira ni nk'umukapitene Joseph Rugigana musobozi Filiberi arabitwiganira ico yarajejwe n'ico yakoze
kapitene Rugigana Joseph ubasigaye ari koloneli yarakiri muto ahabwa itegeko na koronere Izayi Nibizi yararongoye abacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu ryo kubuza abasoda bariko bagomba guhirika ubutegetsi ryo kutinjira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu aho hari isaha 5 n'inusu z'ijoro mu ijoro ry'uwa 20 gitugutu nk'uko bivugwa na bamwe mu babibonye hari hateguwe kubuza abagomba gusenya inzego kwinjira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hamwe no kudashika ku bice by'amabarabara yinjira mu gisagara kapitene Rugigana niho yaha iteko abatwara amaporoto yararongoye gucungera ibiraro bikuru by'amabarabara yinjira mu gisagara niho imiduga y'indwano 6 bita brende mu rurimi rw'igifaransa ku mategeko y'abariyete na 3 yashigwa ku biraro 3 arivyo pomuha ikiraro cyo kwibarabara rija mu rumonge hamwe n'ikibarabara bita Avenue du Large hari rero hatanzwe itegeko ryo kurasa abasoda bose bari mu bagumutse buba bashaka kwinjira mu gisagara
gushika ku barundi baribaza ibibazo byinshi kuvyerekeye umutekano w'umukuru w'igihugu utashoboye gucungerwa nk'uko byategerezwe reka n'ubu umugenzi wacu umusobozi Filiberi abitubwiye
ibibazo ngaha ni byinshi ni kubera iki ivyo biduga by'indwano bitarashe abo bagumutse izo ntwaza ngabo zitakurikije amateko y'abazirongoye nizahe ni bande batanze amateko atandukanye n'ayambere mu nyuma ni kapitene Rugigana yakurikije ingingo ukwiri iyo nayo si yindi yahavuye azibira inzira abuza abari ko bagumuka kwinjira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu inyuma y'ikiringo kitangana n'isaha niho ituma tumana ko ry'amakuru hagati y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu hamwe n'ikambi muha yari jejwe icungerwa ry'umukuru w'igihugu ryacika. Nko mu gahinga kanyaga nande niho kapitene Joseph Rugigana intwazangabo yasa niyahebwe n'abandi ariwe yasa wenyene n'ufise mu minwe kurokora agahanga k'umukuru w'igihugu byamucikana amazi. Yarabuze shinge na rugero atazi ikirindiri umuryango w'umukuru w'igihugu. Ubwo we nawe n'ibyatsi ntibimubisinzira. N'umwana w'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye akaba yari yakomeretse. Umwana w'imfura wa Melchior Ndadaye akaba yari yakomeretse ku mutwe yariko araruruma. Ibibazo si ibyo gusa. Ninde yatumye amatelefone hagati ya Kamuha n'ikirimba cy'umukuru w'igihugu acibwa? Yoba ari nde yatanze iryo tegeko? Ni kubera iki atanteko zarungitswe gutabara ikirimba cy'umukuru w'igihugu? Ibyo bibazo byose nta nyishu biratorekwa. Ariko naho biri uko, intwazangabo mu rwego rwo hejuru mu biro bikuru bya gisirikare zari zakinje mu ikambi muha ari nayo yari ijejwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Naho intwazangabo nkuru ivugwa ari Jean Bikomagu ntiyari wenyine. Ikibazo kimwe sikindi, mbega ikambi yari ijejwe gucungera ubuzima bwiwe yari yacitse ihuriro ry'abamubogoza n'abamwishe. Ibyo ari byo byose abazokora amatohoza bategerezwa kuzokemura ibyo byose ngukuri kuja habona.
Hewa hupea nanone guhuguza warabitsitse kuko usemerera n'ijwi rinovuye natwe tukabonera ko kwinovora kuko dushikiriza inkuru zimvaho zivavanura zitivanze kandi ngo zivangura abanywanyi. Utanga inkuru zizira urukurukuru zikomeza ubucuti maze zikarushirizaho kunywanisha abanywanyi banyoye rimwe kandi batanyoye hamwe. Hewa hupea
kotwese sangiri jambo nurukanywa atanyo kwiworana atanyo kukokezi mwano.
Inyuma y'urwo rupfu rwa Melchior Ndadaye ibara ryaraguye mu gihugu cyose. Bimwe yavuga imbere yuko bamugandagura ati ntimukora amaraso ku neza y'imiryango yanyu, amaraso y'abarundi bazira ubusa ari buseseke bimwe byagahomera bunwa. Abacitse ku icumu barahunga, abarundi barapfakara, impfubyi ziragwira, abana baja mu ibarabara aribo basigaye bitaba mayibobo, imirwi y'abaroberi iravuka, igihugu kija mu kaga. Ingene vyagenze nawo bivuga ngo abimare yamara mugenzi wacu rubika mwe n'ubusa araducira ku mayange bimwe bimwe.
Harya nta kintu cica nk'amajambo, amajambo mabi ashobora guteranya ntataniye n'inkota. Nyuma yaho President Melchior Ndadaye agandaguriwe nta numwe yari mu Burundi canke mu mahanga atabona canke ngo yumve ingene hakurikiye agahomera bunwa. Mu gihugu cose abanyagihugu ataco bazira batari bazi imbere n'ivyaraye bibaye barahatikiriye. Kugenekerezo rya 2021 gitugutu akagwika inkora bara kari kagandaguye umukuru w'igihugu kaciye kagerageza gufata vyukuri ubutegetsi. Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe imbere y'umutaga hari gice cy'isazine. Iradio y'igihugu yavuze indirimbo z'umubabaro gusa. Iradio yonyene abantu bashobora kumviriza kamakuru ya iradio y'u Rwanda. Ico gihe rero umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Jean Minani niyo radio yakoresheje aho yatangaje uruvu rwa Perezida Melchior Ndadaye arashikiriza abarundi n'amakungu ijambo bamwe bafata nkuko kwari ugutanguza isekeza ryo kumara abatutsi cyane cyane hamwe n'abahutu batari muri Frodebu. Reka tumvirize Dr Jean Minani aho yavugira kuri iyo radio y'u Rwanda hari mu makuru ni mumenyesha makuru w'iradio amutangurira naco twakuyeho kandi naco twongeyeko.
Ubuzima w'Urundi muri guverinoma ya Melchior Ndadaye bahiritse bafashe ubutegetsi amaze guhamya ko Perezida Ndadaye yivuganwe n'abamuhiritse ku butegetsi. Akora ministre w'ubuzima muri iyo guverinoma ya Melchior Ndadaye yahiritswe arasaba Abarundi kurwanira demokarasi bitoreye. Nibyo akomeza tubwira muri aya magambo.
Barundi, barundi kazi, bavandimwe, mwese muhejeje kumva afisa maradio kuingozi zikibi zihayo ubutegetsi zigakura abategetsi mwitoreye ubariba ico batavuze nuko umukuru w'igihugu cyanyu mwitoreye nyakubahwa Melchiori Ndadaye ubu amakungu yose yamaze kumenya ko amaze kumugandagura hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka n'abandi bategetsi benshi aribo mwebwe mwari mwabitoreye izuba riva nabo nyene abo bantu mwumva bafashe ubwo butegetsi sabashaka ineza yanyu ni bamwe bamye imyaka yose bashaka gusesa amaraso kandi batako bagasesa bakiha inkumbi amarira agakwira mu ngo imfubyi zigakwira mu Burundi kuva mu 65 69 78 91 mwese muracabyibuka none n'ubu nkuko bihaye umugani w'icyeyi barasubiriye kubakora ku izina rya leta serukiye usabye umurundi wese aho ari yohaguruka akiyamiriza izo nkozi z'ikibi usabye umurundi wese aho uri hose waba umututsi waba umuhutu waba umutwa waba mu mugambo uwo ari we wose ko wamenya ko byubara bakoze bari kure wewe bagukoze mu nda ntibakoze mu nda abibarutse abo ba